Buli bwe buchanga tambuza kasobo negendereza obutagwa mu bunya sandi agatama ye tumubegoro kuba guno mukwano kuntuma unjagasa yera chiba chizibu nyo kutebereza nti naye bwacho bwawulira Sisubira kubana mulala ena yasingira balala kuwo mukwano gwandaga kwansusu alimengeri jazz toyama